Jerusalema, ikayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema, ikayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dao yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Dao yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze Ilondoloze.